Yesu ari karakora bitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Impumyi zirahumuka, ibifama tubirumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana
ikiganiro ibyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church.
Hope Church ikorera mu Cyaramaga hahe, wururutse bisi ku gicumi na rimwe ucuduga ku gicumi na kabiri, hafi y'ikibuga ku ibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma.
Kaze muri ijoro, ijoro ridasanzwe, ijoro ry'umugisha Imana yaduhaye. Uwa gatandatu wa mbere w'uku kwezi kwa gatandatu ni umunsi mwiza cyane. Mbere ni tariki zitandatu z'ukwa gatandatu, eka ni umunsi mwiza cyane. Rero ni ijoro ryiza Yesu yaduteguriye. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'umushengero ya Hope Church. Iri joro rero ni ijoro ryiza, tugira tubahe akanya kugira ngo mukurikirane ubutumwa bwiza. Inyuma yo kumva ubutumwa bwiza, turaza kubaha umwanya wo kumva intahe z'ibyo Yesu arakora. Intahe z'ibyo Yesu arakora ni byinshi cyane. Yesu arakora hano mu isi, ariko abikora cyane cyane no mu ishengero rya Hope Church. Ego inyuma yaho rero tubandanya tuganira namwe. Reka aka kanya rero tubahe akanya mukurikirane ubutumwa bwiza twavuze hari mu ishengero rya Hope Church. Wumve ko ari wowe uri kurabwirwa, maze Imana ibandanye iguhezagira.
Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe?
Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone,
wibuke kubusangiza n'abandi.
Nimo mwari mukwiye kumwiza none muranyishe. Hagera igihe bamutanga bamugurisha kwa Ishimaeli, nawe nyine yaratakambyararira. Ni isura ya Yosefu muri uwo mwanya. Abo muvukana ba grand frère bagutanze ati genda turakugurishije nkuko bagurisha imene, bakerera bica bahonda birabasha bano sade sana. Iyumvire rero yisanze mu gasho kubera gusa yanze gusambanya umugore w'umukuru. Hari abantu bamwe bamwe nk'umugore w'umukuru amubwiye ati dusambane, acavuga ati hohoho ndatesa ati atangira umukuru nanje kuko atakuvugira ku mukuru, sibyo none? aba mama umumama atabwira umugabo ati buri ujya mukozi nubwo ari umukozi arayakwiye kuva mu kiboya ama tumugurize magaze vraiment mbona ari sawa se rugo nawe ati nivyo kwa bivuze ni mumama kubera aba mama bashoboye. Haleluya. Jari mikunda kwa Yosefu yocha muri iyo nzira kugira ngo aje hejuru. Mugabo Yosefu ntabwo yashimye guca muri iyo nzira, yaremeye kugwanira agakiza kiwe. Amen. Avuga ati sinokora icyanya icyo kuri databuja ngo nsure ndagikore ku Mana, urumva ari cya kinini cyane no bankoze. Yosefu aremera ajya mu gasho. Kandi amari bihe ibihe nibindi bihe hazi misi ari mu gasho na WhatsApp yari hari ngo barasamarira WhatsApp na namaradio yari hari ngo barumviriza radio. Iyumvire ivyumvire yari afise muri uwo mwanya. Iyumvire wowe ivyumvire wowe ufise muri uwo mwanya iyaba ari wowe muri iyo ngorane. Kwiyumvira ko za nzozi yarota ko zishoboka cyari nk'umugani kongo kwene atusemezane kweli jameni. Kwiyumvira ko za nzozi yarota ko zobazo cyari umugani kuko yarota bene wabo bamunamira arota se nawe amunamira byari bigoye kumva, byari bigoye gutahura, byari bigoye no gufata. Kumbure mu mutwe wiwe iryo joro imirango imitaga, kumbura yiyumvira ati nubwo ntaho bakorera ikibi ariko bene wacu bankoreye ikibi. Nibazi yaba wowe apana wowe mugabo undi muntu yari guca atangura kuzayiyumvira ati choma nabo bakaronka ibyaka. Urabona aya makuba bashizemo abo tuvukana ari ariko ukibagira ko ibyo byose biriko gusunikira kunyishu yawe ico ni gikombe cyawe kinywe kandi ugiheze eh kandi ugiheze kandi nikitahera nushika kunyishu yawe kirarura nivyo kandi kirababaza nivyo ha watumugirirwa nabi na murundi mugabo kugirirwa nabi nuwawe sababazi birababaza bwana stressa Yosefu sinzi ngana abashibamye babiri umwe yari umukuru menga wabakevyi nundi yari umukuru wabacabaza barabakuru babiri bacha nabo bagira ikosa ku mwami bacha bafungira haja bageze muri ako gasho umunsi umwe bararota inzozi zigomba gusa baba prisonier babiri baroti inzozi zigomba gusa batangura kujonda mikimitwe bababaye n'umubaro mwinshi n'agahinda n'ikiniki sinzi ngana Yosefu abaserutse ko ati wazee sasa mbona kumbire hari amaterme muri prison abafunze sinzi jese ndi gira funa kumbire ambye ati wazee bimeze gute none ko mbona mwe nambye ati acha shato twarose inzozi zikomeye cyane baramubwira inzozi barose Yosefu ubwo nyene mwe mwimana muzamwo acha wabwira ati reka ndazibasobanuri ati wewe hataragera iminsi itatu ugiye gufungurwa kandi umaze gufungurwa uzoca usubira mu kazi kawe ko guhereza ibwami uzoca ubandanya uri umukuru w'abakevyi kandi bizogenda neza uwundi agira kabiri nawe yari yatinye kuvuga inzozi ziwe nawe acavuga ati ko uyu wamubwiye vyiza nanje kumbure ni vyiza urazi ko abantu bakunda ko bavugisha ku vyiza sivyo none ngubu mvugishijwe ati wereka kwiba tuvuga ati ah pastor wana we nani ariko mvuze ati ya nzu yawe igiye kuboneka tuvuga ati ndio ni sawa haleluya sasa wa undagira kabiri nawe acavuga ati reka nanje nkubwire inzozi zanje Yosefu amubwira ati sasa problem
Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe.
Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone.
Wibuke kubusangiza n'abandi.
Nizere ko ubutumwa bwiza bwagufashije reka ndagusengere ku mitwaro wo bufise ushaka ko ufise imitwaro imaze igihe kirekire canke imaze igihe gito uko imeze kose turashaka kugusengera kandi Yesu akakugira neza kandi akakwitwara reka dusenge Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse ndagushime kubwo uyu mwene data wamuhaye akakajyo ko kumviza radio uno mwanya mugirire neza kandi asubire kandi agirirwe neza muri imitwaro yarafise arababaje cyane nibi canke biriya urashobora kuvuga ijambo rimwe gusa ibintu byiwe byose bigahinduka mbere bikabishasha mu izina rya Yesu Kristo yaratewe n'abadayimoni yaratewe nibi na biriya mu izina rya Yesu Kristo ndavyirukanye kugira ngo abariwe uganza wiganzire mana imitwaro yari mubabaje kabisa ariko guhera uno munsi ndayifuse mu izina rya Yesu Kristo dukoresheje amaraso yawe Yesu Kristo kugira ngo ntibisure kandi kumvikana mu buzima bwiwe ahubwo yibereho mu buzima bw'inyishu ndizeye kuvyumvise mwami kandi ko bikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwami mucunguzi wacu amen Murakoze cyane rero ndizera ko ubutumwa n'amasengesho bigize ibyo bigufashije bigukuye hamwe cyane bigukishize ahandi uyu mwanya rero n'umwanya w'uko tubaha umwanya w'ukurikirana intahe ni zimwe mu ntahe z'ibyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church sinahe zose oya ni zimwe mu ntahe z'ibyo Yesu ariko arakora ndagwaye kazi kugira ngo nawe uzikurikirane
Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe.
Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone.
Wibuke kubusangiza n'abandi.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu ashimwe. Amen. Jewe mu gatondo nabyutse mfise intege nke menetse n'umutwe kugikano numva mbabara ariko ubu nciye numva mbohotse neza ubu ndakomeye
Yes, ari karakora ibitangaza mu isi, ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Tunashimwe.
Amen.
Mubanze mu mpera imashi ama Imana yacu yaturemye, ukira dukunda cyane. Je windwi yose ari heze amaso ntakanura yaramenetse ndagenda no kwipfuza kwa muganga barambira ngo nayimbwa ndavuga ati oya sayimbwa none turiko turasenga byatembaga bitibagurika ni byose byinshi numva mu mperi yo mashi
amen 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 amen
amen amen amen
amen
yes ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church
Yes, ashime cyane.
Amen.
Nanje numva mwo nkomere Imana mashe kugyango. Uho numva yankore ibitangaza.
Amen.
Ngize imisi numva mu mihogo numva ntameze neza, nkumva no mu mazigo numva mengo bitagenda neza ariko numvise turiko turasenga numvise ubushobozi bw'Imana bunyuzura numva nakize. Numva Imana mu yimpera mashime.
Yes, ari karakora ibitangaza mu isi, ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yes, ashime.
Amen.
Nukuri umuntu imana hejagije amaboko ndamusabye ankomere amashimba ntaravugisha
amen 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 amen
yes ashimwe
amen
magaze ngahashimye imana je narafashwe n'igitero izosi umusongo za kimwe na kimwe urazibura nibaza ntibirahe birakomeza gose birakomeza ndandikira umuvyayi wanje ndamubwira n'ukuri musengere yes ashimwe
amen
satana nyereka yuko ahubwo biza gukomera waru urusatera umwe gwizose bica biri mukabifata izosi gyose yesa shimwe
amen
mbandanya senga ndasenga nukuri numvise ndi ngaho numva umuriro uri kuraka byukuri numva ubu izosi ndameze neza
umuntu
ndameze neza nukuri
amen amen amen
kira imani habicuba
amen
yesa ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church
yesa shimwe
amen
Nanje nkabambutse dukomera mashi imana kukira shoboye.
Amen amen.
Jewe narinaje gusenga ndibwa munda ariko tuko turasenga numvise umuriro wakamunda ariko duhejeje gusenga numvise byace bikira.
Amen.
Yes ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesa shima cyane.
Amen.
Najina nasaba munkomera amashimana cyane.
Kwari. Amen amen.
Kenshi nara mfungura sinwa amazi nkagira umusonga cyane niyo ntambutse nkagira hajya umva umusongo uri kurambabaza. Naho notambuka sinkagira hajya tanapata amazi na nyoye nkagira umusongo ukambabaza cyane ariko ndavyize uko Imana ashe kunkiza umusonga wanje.
Amen.
Yesa ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yes ashimwe cyane.
Amen.
Abimana yatijije amako duhaye Imana mashi.
Amen amen amen.
Nange ngashimira Imana narimaze imyaka 5 ngwaye epetasi. Mugabo igihe twako turasenga nagize imwe munyishi zakakuniga. Ndize ko Imana yankije mu mpera Imana mashi ko
nuko. Amen amen amen. Irabikwiriye.
Yes ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yes ashimwe.
Amen.
Aye ndashimira Imana uko ngene yangire neza irankiza. Numvise nari nakashutse kuboko kubabara cyane numva n'umutwe umenetse cyane ariko numvise duheje gusenga numva nakize
amen
imana ishimwe cyane
yesa ari karakora ibitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church
nasha numva mu gatoro siniyumva uwo ndiwe kubera ibicurane n'ama gripe kandi nari mfite ingorane yo kwiviringira manya wose mu maso numva ububabare Aliko kukizu numva, mumbasa nalaka unakame numva kandiranji.
Amena.
Amafuwa nao nasezei. Numva mbini wali sawa kabisa.
Amen, amen.
Yes, alikara kuli bitanga za mnisi. Alikara kuli nomu ishengelo ya Hope Church.
Yes, ashimwe.
Amen.
Mani habu chuba hilo chani.
Amen.
Narikonda senga, ndikonda senga humva yuko nachiki nage chani. Aliko narifisi ikinu kilimori jewe, narifisi ngwara yuko dafungura. Ariko numvise umuvugishwa agira icapu avuga amvuga yavuze jewe kuko ni nabisabye Imana kuko muhira baguma bangi umutima ingeze ibonetse abandi bagafungura ariko jewe nashika ku meza sinshore kuronka apeti nari ngeze kugwego go kugira nshobore gufungura ndinze kunywa dinamo jene ngira muri ho bahari habayizi nayo ndayinyoye yakurukwezi kumwe bikaba biheze ariko nizera neza ko nshoboye ko ngiye gusubira ku rutonde nahora kokera kuko kera nari njibushe cyane kandi narafungura atakibazo mugamu nyuma apeti gendira hera gushika uyu munsi imani habwe icubahiro cyane mumfashe kuyikomera amashi.
Yes, ari karakora bitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yes, ashimwe.
Amen.
Jewe bu gitondo nsanzwe jende umukozi ariko ndoza imodoka hajya nunamye nkuko numva umenga no subiye hasi umugongo umenga uravunitse ariko turiko turasenga numvise umenga umugongo wose numenga no guma mpagaze numenga byose byakize vraiment.
Amen.
Hama ikindi nacho dimanche jewe nari nga ariko barasenga ndaraba umutima nambye ati genda ushime biranka burya cyanda taha numva umenga afise inzara nyinshi muga kubera iki ntagiye imbere gushima urya nshitse muhira ndavyumvira no bacha banterefona nambye ati mama waragwaye amabwa ati je kubgwagwaye eka mfate igifungo cindwi yose muga mu cyo gifungo cindwi yose tije ahazokirira nzosha ndakireka mu gitondo no acha nyandikira ndamubaza ati none umerewe gute ambwira ati je ubu numva ari sawa ti sawa burya ku mugoroba bukeye ntambwira none ubumeze gute tije numva nakize ubwo nyene cha ndagiye agahe gifungo cyo mgati imana yacu nishimye.
Yes, ari karakora bitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu nashimwe.
Amen.
Nukuri dukomere imana amashiku kirashoboye
kandi amen irabikwiye
mpagaze ngashima imana aba twari kumwe ku wa gatatu naragwaye vraiment ndagwara cyane biteye ubwoba ndaremba ngwaye uwo munsi ndataha ntashe mwijoro birareka ariko ejo kandi bica birasubira niriwe muhira bisubiye ndavuga ati none kamana ibi bintu nibiki ariko twariko turasenga ngaha nukuri nakize nari najimene kumutwa cyane
amena
ndibwa cyane ariko ubu byaheze
amena
imana ya
Yesu ari karakora bitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu ashimwe.
Amena.
Jewe ndanezerewe cyane no basaba kwanza ko mukomera imana amashi.
Amen.
Kuko imana yacu igira neza jewe ico shima imana cyambere nabohotse mu buryo bw'impwemu nari umuntu nakunda gusenga ariko mu yimisi nageragejwe cyane biteye ubwoba umwungere yavuze ngo hari beshi batewe bakumva yuko batoza gusenga naje nabayemo kuko nane navuze ko chikangaha samoya ninusu ariko ndategwa kandi atakintu nakimo ndiko ndakora biranka yuko shikira ku isaha kandi kindi noshima imana ejo hari umuntu na urampangiye yaranyandikiye arambira amajambo atari meza uwo mwanya nkisoma message ukuguru kwibubafu guca kurabyimba kuguma kunja ariko uyu munsi naje ntatambuka neza ukuguru kuvyimbya ariko ubunumva meze neza rukumeze neza.
Amen.
Tambuka turabe.
Tambuka. Atembe tumone.
Amen. Anizera.
Urabona ugitse bw'Imana.
Yesu ari karakora bitangaza mu isi. Ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu ashimwe.
Amen.
Iranje mpagaze ngaha nagomba gushima Imana kuva ntanguye kuvuza ngaha ibyiza Imana yagumye inkorera. Yo ntaraza ngaha nari umuntu nakunda kugira kugetwa kose nkagenda mu bintu bitandukanye ibintu by'akabore gwe ibintu by'ibiki. Narafashwe n'ibintu ndahurirwa mwe naha ndaje kwa muganga barampima barabura ibintu ngwaye ndasubira ahandi barabura ibintu ngwaye hanyuma ngiye baca barambare ati we rero ko tubuze ibintu ngwaye reka tukwandikire imiti hama ni wabona uyimaze utarakira uzoheza utugenda mu iradiyo ntegego mbo ndaje ngaho ndayimira umunsi umwe rero turi mu miga yo kuwa kabiri ndabwira Berita nabaye Prema ndafise ingwara ngaha hose narahuriwe kandi ndindi kumiti mugana arivuze byarase tidaba musengera musi prema barasengera turiho turasenga numva umubiri wose uratwaje numva bya bintu bitanguye gupasagurika ndavuga nti je mana je prema kubona ibi bintu bibaye gushya nzoje imbere shenge nta ariko kuvisho gihe satani yaguma ngwanya buri mwanya abandi bakaza bagashima imana mugaze hono bwe hasi bikanka roterote ngirango nubu uwe ngirango nari guhaguruka mu bambere mugabo byari byase yuko mva hasi niho nicurikira hajya ndavuga nti mana jibi bintu kweri hamwe no byikumiza muko azoba mboneweho mukongerageza bizosumbiriza nga no munsi naho narimaze nk'imisi ne amaso je kubera akaze nkoranga umanicaye kandi nkorera kuyitara keshi mu mwaya munini nko mu ijoro hari hageze gihe ubunye sizere zigeze nta kintu nakimwe nasubira gukora naca amaso yacha gumbanya ko banumva ibintu byibuye bitembagara kire twaye ko turasenga ngiye numva umutwe utangura ko ngumengana ibintu biri ko birasimakura mu bwonko bisimakura ruba bya bintu bitembera mu maso wamengana amabuye ko birashunga kuri kandi ntangura kurira yemaragomba imushimi imara pirema
amen
amen ku mutima kubera numva
aho amen amen amen
imara happy trouble
amen
yesa ikara ko bitangaza mu isi ari kara bikora no mu ishengero rya Hope Church
Yesa shimwe
Amen
Yesa shimwe cyane
Amen
Hama nanje mpagaze ngashimira Imana kubera ku munsi uno munsi sinarinzi ko nza kuba ndi hano narinzi ko nza kuba ndi kwa muganga hari mu gatondo narifite amasengesho ya Samuel n'inusu nari gutegerezwa kubamo ariko ntivyakunze bivanye nuko navyutse meze hama ndandikira message umuvyeyi wacu ndamubwiye ati simboneka kubera ngiye kwa muganga maze kumwandikira yaciye ambwira ati reka dusenge Chandafuka mahonyene ndahiba kwitegura ndafukama ndizera ko amasengesha gira senge aza kunshikira hondi amen ama chanditegura numva biraheze misongira pungutse chanditegura n'umwana twari kumwe turaza gusenga renda shima imana kwico ubumeze neza cyane nta
amen amen amen
narifise n'uburuhe bwaheze
ubumeze
neza cyane mu Imana mashya
Yesa ari kara ko bitangaza mu isi ari kara bikora no mu ishengero rya Hope Church
Yesa shimwe
Amen
Nani ndashimira Imana nari mazi gihe ngwaye ingwara ntazi iyo ari yo nkaguma afise noze mu kanwa ariko yakize
Yesa ari kara ko bitangaza mu isi ari kara bikora no mu ishengero rya Hope Church
Amen
yavuze ngo ari abakize batashimye naje nagomba shime kuva vendredi ngwaye isevu rero nubwo atondo naje nguma sevura ngeza ndabwira umusore n'isteri kinambwira gushika ubu nguma sevura arambwira ngo canke ni estom ndambwira je ntavyunze mugabe ugiye twa ko turarimba nga twagije nakize
amen
amen amen amen
yesa ari kara ko bitangaza mu isi ari kara bikora no mu ishengero rya Hope Church
Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe.
Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone.
Wibuke kubusangiza n'abandi.
Nizere ko izi ntahe zagufashije kandi urumva ko Imana iri kurakora ibikomeye n'ibihambaye kandi arashobora kuba yakoze byinshi kumbure biruta n'ivyo wewe wari wibaza ko yokoze ariko arabikorera benshi cyane nawe yo bigukorera hari abari bafite imitwaro kumbi isa n'iyiwawe abandi kumbure bafite imitwaro yari hasi cyangwa yari hejuru y'iyiwawe ariko wumvise ko Yesu ariko arishura Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye nawe Yesu yo kugirira igitangaza nawe ndaguhaye kaze rero kugira ngo uzoze ku munsi wejo turafite amasengesho tuzobasengera ni dimanche ya mbere ni wa Mungu wa mbere w'ukwezi tuzosengera abantu bose rero bifuza ko uku kwezi kubabera ukwezi kumugisha kubabera ukwezi kwivyiza hariyo buri kwezi urazi ko satani yama yateze ibintu bibi reka ndakubwira ikintu wirengagiza kandi ukizi buri kwezi abantu barapfa kandi abapfa nabatari bwapfe nabantu bazima bariko barumva muri uno mwanya batembera muri uno mwanya mugabo ukundi kwezi canke uwundi munsi ukazabumva bacikanye abagira maxida nabantu bari bazima abagira abahura n'ibyago ibintu biriya nuko baba bari meze neza imbere yo kwivyo byago biza rero ndaguhaye kaze kugira ngo ku munsi weje tugusengere kugira ngo kwezi kwa gatandatu kuze kubera kwezi kwiza ego uku kwezi kwa gatandatu ntuzugira accident ntuzupfe ntuzupfishe ntuze uhure n'ibyago na bimwe Yesu aza kuziga ame aza kurinde ejo rero tuzaba tuko turasengera abantu bose rero bifuza gusengerwa ego kandi ejo turafise amiga atatu nkuko byama na amiga atatu bivana n'umwanya wawe umwanya bikorohera niho uzozirako amiga ya mbere dusenga saa 2:15 amiga ya kabiri tugasenga isaa 4:45 isaya amiga kata tukiasenga isaya chumi ni minota minongi tatu ndagwa ekaze rero kumusi wejo eme nuzu sibe chane ucheregwe ni hagoye namba na gato nyana hanu horoshe chane nimba uba mwichungaro ya mugisaga cha Bujumbura haroroshe chane urashobora gufata moto chane bajaji chane taxi chane bivanu buryo na taxi vero zirashikayo na hanu hafi chane ukamubwira ati nshikana kwishinga rya Hope Church riri kwibarabara ry'amabeni ibarabara riri hafi y'uruzi gikoma emwe aragushikana akagushikana aho nyene kuri Hope Church kuko nk'umuntu afashe bisi hoho naho nyene biroroha uvuye nka ruguru canke mu yindi commune ya kure ugafata bisi muri ville muri centre-ville ajya ku isoko ya Kera murahabona amabisi abahagaze urabona bisi ya Charama cyangwa kumva ariko arahamagara Charama uca winjiramo igagushikana mu Charama nyene ahikatira igarukiriza abanyuma ni ku gice 11 ucugira intambwe nkenya ugashika ku gice 12 ucubona ibaraba kuri iyo 10 rya 12 bagita ijya amabeni uri hagaze ko ucubona urusengero rurerure ruri muri clôture na portail ya bleu inzu ya mbere ni etage ucubona etage ya mbere niyo nzu iri imbere nyene mu rupango nyene mu rusenge ku rusengero ucubona handitse ko Hope Church kuri portail ndagwaye kaze rero kumusi wejo dimanche ya mbere ntuze ufitine ku bugingo nchuti yanje ntuze impamvu umvise radio kuri no mwanya ego wari gushobora kumviriza ibindi wari gushobora kushya kundi mirongo ariko Imana ikaba yakugiriye neza ukaba uri kurumviriza ino radio ni gitangaza cyane ni Imana igomba ko nawe ugirirwa neza rero ntubure kuza kumusi wejo tuzobatuko turasenga tuzosengera abantu bose bafite imitwaro itandukanye bafite imitwaro y'ingo imitwaro y'ababyeyi y'abana yo gukenera kuvyara y'ibya byanse guhebwa ugasanga hari cha chance ko kikuva ko ibyo nabiriya birashobora guhera ndagwaye kaze rero kumusi wejo isaha 2:15 canke isaha 4:45 canke isaha 10:30 reka nakubwira ikintu rero kuri uyu munsi wa Mungu uza kumusi wa Mungu uza w'itariki 14 tuzadufise igikorane c'abamama n'abigeme turabaye kaze kabisa kizuba igikorane cyiza cyane turafise umwigisha mwiza cyane yabimogoreye azi neza kwigisha ibijanye n'ingo turagwaye kaze rero kugira ngo nawe nimbure umumama cyangwa umwigeme ageze turagwaye kaze kugira ngo umenye ibijanye n'urugo n'abapapa rero turabaye kaze mu gutanga itike n'urusha kubafasoni n'abigeme babo bakuze kugira ngo baze kwiga zizuba ari inyigisho nziza cyane aho nyene mu cyarama gahaye ni tariki 14 isaha 8 ni nyigisho zomara amasaha 2 mugabo meza kabisa sigikorane oya ni nyigisho seminere aho umuntu yiga kabisa mu masaha 2 kandi kabisa Imana ikamufashije uruguru kagenda neza bazo bafite umwigisha mwiza cyane arigisha agatanga n'umwanya wo kubaza ibibazo eka bazo bibona bizo bimeze neza kaze cyane rero kuri uwo munsi w'itariki 14 isaha 8 kugeza isaha 10 aho muzaba muri ko muriga inyigisho zabubatse kandi cyane cyane kuba mama nabigeme abapapa rero ntitubemerera kuzo bazo kwinjira bazo baraba mama gusa nabigeme bageze ndeka ndakubwire urashobora kujuragirika cyangwa urashobora kuba wowe kwifuza kumbaza akabazo urabona ko ngaho uri kuranyumva ku radio ntumbona ariko kandi reka ndaguhe nimero ushobora kuvugana n'um protocol abijeje ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 urashobora kuvuga ati sindazana ako nandika ko nyarutsa ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ni kuvuga 6809080803 ego ndagwaye kaze rero Yesu akugirire neza 6809080803 kumusi wejeruru isaha 2:15 ntuzucerwe canke isaha 2:45 ntuzucerwe ego canke isaha 10:30 ntuzucerwe turagwaye kaze rero Yesu akugirire neza mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church murakoze cyane
Yesu ari karakora bitangaza mu isi ari karabikora no mu ishengero rya Hope Church
Impumyi zirahumuka ibifama tubirumva abatabona barabona abatavyara baravyara
Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church
Hope Church ikorera mu cyarama gahahe wururutse bisi ku gice 11 ucuduga ku gice 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijya amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi gikoma
Woburusha Woburemerewe wofisi ibibazo waburi inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Wobu gomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana. Womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96. Kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemwe. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.